Takatarisira baba kutsoka kwenyu takarindira mwari kutsoka kwenyu Jesu dai mauya Jesu dai mauya hanouya Jesu
Enjoy a heavenly.